ngifethu zethenga intshashi ngizohlala nawe ngizohlala sana
What's up, let's go subscribe.
Salud.